Angithi wena kwadiagnose odokotela, bona udokotela kuyabhede empilweni yakho, HIV positive. But waqala ngesikhathi usanda, ngesikhathi uqala ukubukela amarisathi okuthi upositive, kube sengathi uyafa namhlanje. Isizini efikile, but kuhambe, udini isizini idlula yelento oyizwile. Usuthi hayi mani ngizophila noma ngabe ngipositive uma ngiyopositive. It's not angiyena okuqala okuthi ngibe nale nkinga. Why? Isizini esidlulile. But khona abanye abathe babengenwa isizini bayihenga bayibulala ngenxa yesizini, kanti isizini ibizodlula. Nomdokotela ngathi unekhensa ungaphila ungafisi ukuyibulala ngoba isizini ezodlula. Baningi abadiagnoswe nekhensa kodwa baphila more than 20 years. Why? Bathe bangabe bereceiva imeseji bangafuna ukuvumela isizini yokulalela isizini, bangayilalela isizini yathi isizini ikhona, kodwa bathi ha noma ithi isizini I am HIV, noma isizini ithi nginekhensa kodwa ntwana yodwa uthi wena sizini uzodlula. Ungavumi ukudlula nesizini. Kukhona abantu abadlula nesizini ne-divorce, wathi uma ngabe shaya i-divorce wadlula nesizini, wabona kuphelile ngayo empilweni. That is not over, it was a season. Oh my God, that season is going to pass. Was the season is going to pass, your life will start afresh. Ungayivumeli le season okuyona ukuthi kube yona e-control impilo yakho. Noma ngabe ibhlunga kanani kodwa ingayicontrol impilo yakho le season. Noma ngabe yabona into ziyambi kahle ekhaya, but don't allow the season to control your life. Ithani season izodlula. Mina ngiyayazi season, ikhuluma ngento engiyaziyo. Kukhona ama season akabanzima empilweni yami, kodwa ngama ama season engekho right. Ngama ngathi that season izodlula. Ngisho babekhuluma ngami, bakhuluma bekuyisizini, mabekhuluma ngami bekubuhlungu, bengemnandi, bengekho right. Kodwa ngabe ntwana yothi kathi I'm not going to respond, I'm not going to allow the season ukuthi ngikhuluma amazwi abakhulume bazodlula. Ababekhuluma ngami, now they are quiet. When they meet me bayangibingelela ngathi abakazi bakhulume ngami. Why? It was a season. Allow the season to pass. Ivumele isizini idlule. Uma ngabe bekuvukela, ngeke bakuvukele for the rest of your life. Bayeke bakhulume, uvale lapho uthi the season. But that season not bakhulume bazokhathala. Ngeke bakhulume ngawe namhlanje. Nabakuzonda bazokuzonda baze bakhathala. Bagcine kade bekhathala. Bagcine sebenishaya ubona uthi ha ninjani niyaphila. Uthi ha no siyaphila. Why isizini isiphelile. But ngenkathi kade kuyisizini, they were busy gossiping about you, bebehleba ngawe. Ungabaphendula uma behleba. Ungavumi ukushushwa isizini endaweni yakho. Yima endaweni yakho. Isizini isisucess empilweni yakho. Awukwazi ukufinyelela to the next level ingeke isizini ekufanele udlule kuyona. There must be a season ekufanele udlule kuyona ukuze ufinyelele. Ngamanye amazwi, season is the process to your progress. Because there is no progress without a process. In the house of God, there is a process. But outside the word of God, there is a procedure. But in the house of God, there is a process. The process. The humbleness season. If we season, you have to process to your progress. Buga nomnumzana ubani utsha ubani uJoseph. Uma ngaba bafuba babemfika esehleli lapha eGibhithe, bambuka bayabona ukuthi yena bashaya uvathi bazokwenza njani. Uthi lalani, angikho esikhundleni sami. Kodwa la ngikhona angikho esikhundleni sami. Ngisesikhundleni sikaThixo. Mina nacebo kubi. But uNkulunkulu ngokucaba kwenu obubi, uNkulunkulu kanti wayecebe kuhle ukuthi mina ngizoba yisolution kini. Ngamanye amazwi, isizini yomgodi ayenzanga ukuthi abathuke. Isizini yokuthi ayevalelwa ejele ayenzanga ukuthi abathuke. Wathi noma ephakathi ejele kodwa wabona engaphandle esihlalweni sobukhosi. Because isizini ayebhekene nayo, it was not just a season, it was the process. Uma ngabuka iprocess, awenzi into oyithanda. Wenziwa ngoba iprocess usuke wenziwa, but procedure usuke wenza iprocess. If you are going through a process, usuke ungeve wenza, usuke wenziwa. But i procedure usuke ungeve wenziwa, usuke wenza. So the procedure is about your strength, but the process ayincikile ku strength sakho. I process incike kulokwenzayo. If you go through a process, it means you need to understand that God is on your side, because there's no way for you ukuba we process ngeke uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ofaka umuntu ku process. But the procedure ungena wedwa, because the procedure indenzo wena. You don't need other person to assist you to follow the procedure. You know the procedure, you must follow the procedure. But when you talk about the process, you don't need a person to assist you, but you need God, because the process is for God, is God. Okwenzela ukuthi uthi go through with process, because there is no way to reach your progress without your process. There must be a process to your progress, because without a process there is no progress. Without a progress there is no process. You need to go through the certain process in order for you to reach your progress. Your progress is nothing without a process. Allow the process to process you. Allow the process to take you to the progress. Don't fight with the process. Instead, allow the process. The only thing that you need to do when you go through the process, what you need to do is to say, Lord, give me the strength, give me the power to not to talk the negative things, because it is just a season, a process. Now I'm under the process. I am going through a process. If I'm in the process, when the David says, even if I walk in the shadow of death, even if I walk, it means, I am under a process. I am going through